kuchosha. Kama ni noma ni noma, kama ujui we songa. Hini ya wale wa noma, kushika kushika mooka. Chunga kulala ni noma, wale basachi ni nani, sisi ni wale wa noma.
Tables, women turning yellow, static in the